New again.
Ego hama sugusuzugura changi ngo ubifatu kundi. Jeo muri no hamuri no indasina mwarankore ramo. Ariko sukuvuga bazova bankore bazo nima kuma bakora bakanyemeza. Bakanyemeza bazonkoreramo ariko
uracari wa mbere.
Mfise ikiganiro. Gifise kimba kuza trust me
diffuse.
Kandi kiri kuri waka.
Che chagute cyo ganiro kumengo na
cyane nice sky. Chakomanda.
Nice sky umuvumburi wabo.
Sini chakomanda gusa. Turafise bya Diamond. Ntivyishi. Bya Diamond pronouns turafise ibiganiro byinshi cyane. Dufise ibiganiro byinshi cyane twakoze.
Niyo mateka rero.
Ibiganiro cy'abakobwa. Bon, siyo mani niyo amateka yo ndayafise. Ikinyamakuru waka light na Landry promoter ni ibintu biri handa mu kuntu byinjira no kuntu kubera ayo mateka taho ndaraya ayo mateka niwe yakora kandi tuzogushigikira ndazi birashobora gukunda ariko izo bintu uzobishika ko mu gihe discipline no kuba
sigura ko ata discipline
oya suko suko ko tafite discipline ifi shaka kujya mu gihe discipline ibaye nyinshi mukatsi
bo discipline ubu ni ntoyi rero mpanura
oya sivyo discipline si ntoya ariko wavuze ikintu kivuga ati je nkuye kuba AKES sivyo AKES naho ndashika ni wagumuka uzobishikako
bon
oya kandi ni kintu attention ni kintu kitoroshe iyo uri kuratera imbere uronka ba diaspora benshi uronka abantu baguha imigambi uronka abantu baguha imigambi nk'igihumbi uwo gaparangana utangwa kubona amahera menshi utangura kubona umuntu akurungikiye $500 atagitoki washoye ukabona ko yari we mu boss utangura kubona yuko menga wewe umva wabyimbye
washitse
kandi nibyo uba washitse mugabo ni mu mutwe no oya uba washitse mugabo ni mu mutwe wawe washitse wewe mu mutwe wawe ariko birababaje kubona ushaka gushika muri vile nirongi n'ukura mutse ese kuba washitse gutara utoraje rero ibyo rindi ndacavuga ikibazo cyanjye ari ngomba kugishira Ewa nagomba kucyerekana ni cyaka indi cy'amateka kimwe kunda kuvuga ngo Landry Promoter yaravuze yuko ngo ivyo amaze gukora
ntatamuntu umaze
gukora ni kindi nacyo waka light guma gukwiza 3000 subscribers AKES ni agenda gutora iyo ya
silver
atamamagaye
uzotuyanga
nawe nashura kuvyubahuka
kubera iki
arabizi ko ari umuzi
bon
Oya nafashwa gukora ndazi AKES ndashobora gukora ategerezwa kuzobira
ati wewe ukiri muri wa president ibiganiro bingahe kumuntu
ategerezwa ku telefone
kundwi wa president ibiganiro bingahe
bivana nibihe
oya
strategy
ega nibyo biganiro
strategy
nibyo biganiro bivana nibihe kuko niba warakoze igaruka kashikana desa mi
ibaza ari muri byo bihe
kuri hit top tv izina ko riri kiri cyari nyene ndetse jyana kuze kuki atakiganiro cha 50 ka urako
ndafise ikiganiro cha 55000
kuri hit top tv ikiganiro cha divine na Dorcas nimbari nande
bora gifashe mu mutu
Dorcas erega ndabiro ndatiro
arungumva kwinda
ayo mateka
ura kwanza mukuru wa bavuge
uye erega
ntunjaniranya erega ngo kuko nta kibazo ndabaza sindi ko ndakujanye ko nta kibazo ndakubaza
ubazi ibazo bitatu
rero sindabaza turiko turunganirana
ego
Tuko turunganirana Silva rero niyaza award AKES ndazi neza yuko azotegerezwa izina Landry Promoter
kuguhamagara ati
natumamaga no mu jamba zovuga Landry Promoter kandi nanjye nzishima nzogerwa cyane nzotamba ntari iki ko azubara amateka twome twifuza kuva kera strategy wakiri kirakoresha uno munsi strategy twapanze nyuma y'imyaka ibiri heze
mwapanze nyuma y'imyaka ibiri
heze
mwapanze
we na AKES
we na
CEO yarigeze kutubwira ati
ifuye umuntu wapanze
yarigeze kutubwira ati ifuye ko twa producing ibiganiro byinshi uzokimubatse tukamubwira ati ico giye twagwara no kuronka 1k yanabisiguye mugano twakoze twagwara no kuronka 1k mugabo tugwana kuronka 1k mwisa sivyo ico giye twagwira ati twa producing ibiganiro byinshi tukamubwira ati oyareka wasiga cyambere ibanze kuza 1k amature kuri kindi ture kuri kindi ariko umva ko bon zari mu byumvi zari mu byumvi byifuzo byiwe
ego
yifuza kuzoshikako rebe uko biraba reka ivyo bitiwe
ibitiwe
ivyo bitiwe ndifuza yo kumenya ugerageje kuraba umuzo wa muri waka ni kuvuza uri kurakoresha muri waka bicanye bivanye n'ivyo bibazo vya AKES arakubesha n'ibindi byinshi n'ibindi bintu byagiye biravugwa kuri AKES dan aho ndacavuga ku muzo wawe kuri AKES dan yagera avuga ku bintu byinshi ku makosa menshi ku bisanga byinshi nicyo kintu cyatumye umugirira icizere canke muri kino giye umaze gukora nibyo bintu bimaze gutuma umugirira icizere kumva ko AKES dan ari umuntu mushaka gukora na business igatera imbere
Landry rero ndakubwira ikintu kimwe Landry wewe hari ikintu kiba gikenewe cyane urakibaza ariko akibaza mukunganira umuntu mukumvisha umuntu icyo ndakikwikushura ko ariko hinge duhere kuvyaciye kuri mikro kuko nabavyumva bavyumvise Landry nta amateka wakoze muri waka nta muntu numwe ngo azigera ayashikana
niyakora
nibakora cyane
bakabirenza bizoba
ariko nta muntu numwe azifitire y'umuntu
exactement nanjye navuze bizoba
kuko je ndamaze gutegwa intege na AKES nyene boss aravuga ati bro
niba bandanye uko
hinge ndakubwira ibyo yambiye si wowe waruri yambiye ati bro n'ukuri ku Imana uri kuranyemeza ibisinda bikubwiye ngo kubera uri ngo kunuku n'uko uri kuranyemeza kandamiza bisigura neza yuko ari karabona inguvu ziriko ziraza ukungene zimeze kandi rero Landry amateka wakoze hari ikintu uyise ngo ni byari bihe braz muri iki giye gushikana dika urabona yuko mengo ni atari kimya kimwe urabona neza yuko ticharitse hajya ntuze kama uvutagura ivi na ivi urabona yuko ari kibazo bo hari ibihe biza yuti bigashuha igashuha byuze zika
bivana
n'umuntu no
content
no
exactement
umviriza ndakubwira
ntacho basi mbwira
uti besi ndayizi cyane ariko ivyo maze kubona kijya gihe gushikana amavyuzi umurengera nyene YouTube urabona yuko i system y'umuvumburo urabona neza yuko ari mwe mwayizanye vutu mwe mwayizanye abantu baratangaye cyane bavuga ati haragahungu kanaka haragahungu kanaka kasaze urumva nyine bigatuma uba nka fondateur w'icyo kintu bisigura neza yuko umuntu yashatse kurondera ibintu by'umuvumburo yandika waka cyaratuma ikigano kiduga cyane rero ntufatire ku mavyuzi bro ntufatire ku mavyuzi ngo mateka wubatse menya ko wakoze wokorana inguvu izina riraduga na TV iraduga nshaka kukubwira je wenzi cyo bita mateka ni kwa kuntu abantu baraba umuntu ari ku KV kuko nimba warubatse amateka abantu barabona umunsi ati ariko akora gute kuko uribuka imyidogo ye byutse ngo Landry ngo yatangwe kunebwa ntariko arakora kubera iki washize inguvu nyinshi muri guci urako guci yavutaguye kweri arakora inguvu wategezwa kumuhereza poa
si nico gusa tugira aho nyene urakoze kunsigura mwumwo muraduha sivyo kandi turabatahura ariko unyumve neza kandi nahura navuze ku kintu kimaze iminsi kivugwa kandi kivugwa nawe mana umvu gajenda gukurikirana mana umvu uvuga ngo Landry ngo ibiki nibiki kandi gaje ntacu biba bintwaye ko inakoze bintu atageze gukora ko nanze ingufu narazitewe kandi zitegwa n'abantu benshi AKES dan ni numuvyeyi
oya ivyo nitubicemo cyane Landry
ariko nitubicemo cyane ega tuko je ndiko nje
tutahure neza yuko amateka wubatse je ndayazi haraciye bana isiska inga kuri waka sivyo haraciye ba marechal bumwe bugufi fifo wa undi wivyo utaruzi ndamuzi urumva haraciye bahandi gabasha aba peti ba radio ndabazi barahaciye kandi barubatse amateka rero jewe nimba ndiko ndakora kuri waka sindiko ndiko ndondera ngo kudoka umwe mwango ni kasengo ndamufute kuri waka ndiko nkora kugira abantu babona tuno muhungu arituma anajikorera
kazoza
kuko jewe sindiko mpiganirwa ama views ngo aje ndiko mpiganirwa nkore kugira ubiharage muhira baronke ibiharage
exactement
ego
rero urandi uri kuraza
ndiko ndaza ego tahura neza yuko wa mateka wubatse muri waka ndayazi neza cyane kandi ndayatahura
kuraza
Landry urazi neza yuko murajya amateka wubatse kimya nabibona ibyo uri kurakora nabibona
ndabizi ko twirirwana
kandi rena nazi nari mfite indoto randi twaragwanye cyane hari abanyamakuru kanaka bashaka kukwihanga tukagwana iruhande yawe rero uyu mateka wubatse menya yuko atazigira fudikana ntazigira yibagira ariko
uyu mateka twubatse nazigira yibagira ndakwibutsa yuko hotel new agena ihari ku bwanyu no bingenzi
ko basi mumenye ko hotel new agena ari hotel nziza cyane irafite piscine nziza cyane yakira neza cyane ibi hari isororezo hari ya ni hotel nziza cyane ingenzi muri ko aba diaspora n'ukuri hotel ni wagena ni ya mbere cyane
n'aba diaspora gusa wifuza
kujyama muri hotel ni wagena
sindarumwije bakora amafaranga afise
ariko uri kuravuga nk'ukumengo ewa niho muhira
ariko baranembereje
baragutembereje barakwerekana
naranahabonye ndetse n'abarimbyi batandukanye baramaze kwakorera ari muri ndirimbo ya Oleg
ya Olege cyangundi Olege baraka ibyo nibishaje umva rero
sanseri nziza
ego jewe rero ranje
rero murahawe ikaze cyane ndi kubona koresha umwanya numwanditsi wakantu ngo tugesho numwanditsi utundi tuntu twishye dutandukanye ndetse ni numwanditsi w'amapaje atandukanye narinze kuvugira nabi kumwangurukana bumenyi dusubira inyuma gatoya
ego
reka dusubire mu byaranze izina Landrypromoter mu kujyanika ku mbuga zawe zitandukanye no mu bindi byinshi waravuze yuko nagusuzuguye ari ikibazo nagomba kukubaza narigeze ndaguterana n'umunsi warimba
kuntererana Landry ari ikintu kiyo cyaratangira kubaza itati bo kuntererana gute kuntererana ga biratandukanye kuntererana
bitandukanye donc dufatiye ku majambo murambona uvuga ku mbuga ngurukana bumenye uvugishije ukuri
ariko ni bivugwa n'abafana Landry
oya wowe nyine ibyo basi byuvuga ko swat ndakwanka nifuza iterambere ryawe ariko koko nivyo
Landry urafise urubuga Hitop TV urafise page ya Facebook urafise Landrypromoter Burundi Facebook mbwira umuntu urigira ucisha ko na post nimwe ivuga kuri koresha umwanya eske nta kintu kimwe ndigera nkora wo gira icyo uvuze ko utere n'intega ati my brother congratulations my brother ahakosora wakosheje
ndifuza yuko ndifuza kunyishura ikibazo naba bajije ko nigeze ndabaterana mu gihe
uraza kunyishura icyo kibazo naba
ko nigeze ndabaterana mu gihe mwari munkeneye canke koko nimba ari byo ubwira abafana wabwiye abafana ngo nagusuzuga nagize koko ko jewe koko ndakwanga ngo nigeze ndako niko naguteranye ndifuze ko udusigurira neza ko abantu benshi babitahuye ukundi canke babitahuye mu zindi nzira zitandukanye
icyo nabeshe ni giki mu byo navuze byose urabizi
nanje nabaje
kubisoma
nabajije
bo kuntererana rewa ntereranye jewe naramaze igihe ndiko ndakurondera wowe Landry promoter wowe Landry bo ntituje mu byo guharira ikidasona tuze kucihoza
sinaje kugira duhari
ego ikidasona tuze guca tucihoza kugira ntikizane izindi mpari ndende cyane umengo nicyo kigano gifatiye ko sivyo wowe sinigeze kubaza ati Landry navuye muri wa Flip GTV navuye muri Flip GTV mbwira tuvugute nikwiye tuvugute ku Top TV uremera ko icyo kibazo nakikubajije garanti kuri telefone
ntavyo wigeze umbwiye ntavyo
wibuka
ubishima nagiye kumenya impamvu
ayisupa yaragusavye akazi muri Top TV ayisupa ndabikwibutse ringene vyaje bizananye ayisupa yarigeze kwagusaba warakamuhaye
uramubaza
warakamuhaye
ayisupa arakubwiye ayisupa twarakora narafashe indwi yose ikumuhagarara no kumuforoma uramubaza kandi yaraza muhira nka
ariko nta cyagaraga
agafata mikro ariko yagize ikibazo
cy'amashuri jewe kubera iki utampaye iryo bakwe basi unyereke basi gufata mikro ariko je niho ari kubinyereka ko
ntibigeze ndo
sawa ikindi kwidogera pax ikindi nimbona ndakwidogera kindi tubijaniranye pax petit frere pax alaba yahora ari cameraman wacu yahora ari cameraman wacu kubera kutamubwiye ati kandi nawe yaravyifuza kandi urabona yuko bon nimba yarakoze ku yindi TV ntibisigwa ko Hitop TV atari kuyikorako kubera kutamubwiye ati petit frere ngo tuvuge ute ngaha uronke nawe yamayinite
iminsi yose mu buzima cyangwa iminsi yose wifuza gutera imbere cyangwa wifuza kugera aho ugeze urumviriza abakuru kandi ukumviriza mu bantu bakubona donc bafite vision bifuza kukubona ahandi hantu ama uburyo canke umwanya umuntu namushiramwe canke nafata umwanya ngo umushirako nari mfise byo nifuza kwaba kandi cyo nifuza kwashika ko kandi cyo nifuza kwaba mugiye ari mutoyi wanje kandi mugiye ari jeje nifise aho nifuza ico nifuza kwaba kandi nzi neza akashoboye ijo nari gukora byose canke cyo nari gushika ko canke cyo nushika ko cyose kubganje kiransatisfaza kiranyuzuza kiranyuzuza ariko ni mladi tu nione mbone yuko muto yuanje afise byageze gusa nico gusa wewe uri mukuru wanje sivyo sikuvuga ko nigeze yose nigeze ndeka ngo ndeke kwifuza iterambere ryawe kubera ko narabonye waravuze ngo narakwimye ibiganiro ngo narakwimye ikiganiro
narakusuzuguye kimwe ntiyagaragaye
narakusuzuguye eske jewe no reka kwifuza iterambere ryawe gute mugihe wari no kuri televizyo itaramenyekana naraguhaye umwanya
Ejera bifashe yuko wafasha
ati. Uwo nivyo wafashe. Sivyo nivyo
wafashe. Ariko Landry, urenera ku
kwambere. Ariko sawa ndakwanza tuge nivyo wafashe. Ariko twarakoranye ibigano bitari biki.
Kuri Free GT vyinshi.
Kandi ni televizyon hari imenyekanye.
Ni yari imenyekanye.
Sawa, sawa.
Ese nubu ntiramenyekana neza.
Sawa, ariko naraguhaye umwanya wanje. Kandi ndigo uravyibuka ko nakoresha n'ama déplacer.
Yego.
Uravyibuka.
Ndabizi.
Sawa, ariko ndaguhaye.
Ujya munsi wa mbere ko kiwanyangiye.
Wewe nk'inshuti wanje imbere ya makamera 50 nako ndabazwa ibibazo bitandukanye nk'inshuti yanje
haja hari kamera none jewe nari nje twica none kweki warese ndagira presentation
nakubonye haja nari nzi ko ngira nkorane
umva ko ari kakantu ari kuranware
ngira nkorane nagira
ndi wambonye gute
nagira nkorane na AKES
Landry
nta mwanya
bicaye bakunzi bare
nta mwanya ufise guharira kuri ico kintu Namanya wari gware kuri ico kintu ariko numwanya wo gutahuza wowe urya mwanya wabyitwayemo nabe witwaye nabe vraiment kuko iyo nyandikira mu gatondo kandi ndifuye ngati Landry brother mimi nataka kipindi sinari kureka kuguha ikiganiro kubera ko nigihe utari kuri media ikaze kuko nanjye ndashaka visibility ndifuza kubona ko ibintu byanjye kandi mwarakoze meme akote negatif ma akote negatif donc izina rindira kwanza izina ndi promoter benshi barimenye sivyo nawe babiri sanga batatu biyongera ku basanzwe barize ariko byaramenyekanye rero ivyo nitwo biharira ko cyane ariko kimwe gusa nimba umuntu yifuza ndo kugira hashize ngo kugira icagezeko kirazira kuca ufata umuntu nk'umwansi mu gihe ubwo bwansi bwe atarigera bukwereka wewe
jese nagufashe
wewe numvise ngo ndakwara abantu bose baza bankoresha ibiganiro ngo nguramwe nkakoresha umwanya nguramo kubera
iki ari byo ereguranya uya Landry wewe urashobora kwiyezesha mu bantu ushobora kwiyezesha mu bantu
ngire basi ibintu bibiri
ngo mbwire
mbwire impamvu zibiri
iki impamvu ya mbere ingozi sinagusabye ikiganiro warakimpa
ntwari turi kumwe
none warambwiye ati zana rero duko
narakwanki nakubwiye ati zana dukore hama
uraburana ushobora kunyangira ngo apana ngo stack urashobora kumbwira ati sawa ndakubwiye
abandi warabasabye ikiganiro
abandi nabakubiranije nyene system
waje uva ko nakubwiye ikiganiro
system
ntwapamwe neza
uremera yuko utemeye ko dukora utaje dukore icyo ni cyambe silva manager silva iminsi yaheze ariko arakwandikira kuma WhatsApp ati ndukorana ikiganiro kuko utambwiye ati
oya jewe
nakoresha umwanya twidukora
igituma ikora kuri we yaje kubimbiye nari kumenya gute kwine ikiganiro cyanjye
none wewe nti
silva mubaza ati
waramwemereye
ati yego neza cyane
none waramubwiye ati ngo rero dukora
silva singugira mubaza ko namanki
we silva wa musu musabe ikiganiro dukorane jewe narandi duhura ubw'inshuro ya mbere yaremeye ni wabuze umwanya ninde rero sibonye Erego urashobora kwemera umuntu mukwica umuntu mu bwenge
mugena uri umutana nigwa mugi iyo axe akese uramwaza arabizi wewe wafa kutubwira ati ndemeye gukora ikiganiro mvumbura yaciba ejo nitwo bihagarara ko cyane ariko reka duhagarare cyane ukazi kawe mukurangiza kino kiganiro sivyo abantu benshi bakubona nk'umusazi fu
sa
abantu benshi bakubona nk'umusazi
bivanye
n'ivyo ukora
erega umusazi abona undi musazi
ntacyo abantu benshi bakubona nk'umusazi bivanye n'ivyo ukora sivyo
bivanye n'ivyo
nkora kandi bivanye n'ivyo ukora kujya kuntu babona
wagikora Land iyo langaje ukoresheje cyose kuba intiri mu kijigo abantu benshi abona nk'u erega hari ikibazo cyo kubaza ari cyitirirwa we ni banda bo bantu
nimba
ni wewe ubibona nk'umusazi bivuga
ati je simba ningaje ko jugyanje ni rimwe ariko mba ningaha kuba dukurikirana bakubona nk'ukumenga uri umusazi ngubona ngivyo ukora ni birimwe
bande Landry
CEO yagisiguye neza yagize kugisigura namwe mazira nanje natwe batwise Namu mazina natwe batwize. Ariko ndifuza kumenya abato batahura ibyo ukora. Abato batahura ibyo ukora. Niki kintu ubabwira? Mugiye bamabonye wakubiswe kandi cyane. Bakabifata ukundi. Niki kintu ubabwira?
Kintu ubabwira ni kimwe guse.
Ego.
Mu bisanzwe Jesse ndi sinshobora guhangana n'abadukurikirana ngo mparire nabo. Ngo mnitugani bitugani bisanzwe jewe narabisiguye kenshi cyane ati hari abantu dukoresha ibiganiro ugasanga banyoye urumogi baborewe uje kumwanika nk'amenyo rero ngo ego nakavumbuye twabi akakwabiza ivyo ni ibintu nawe byagushikiye rero nimba bambona nk'umusazi ndababwiza ukuri sindi umusazi je ndumuntu akomeye neza cyane kandi ndazi ico ndiko ndagwanira ndazi ico ndiko ndarondera sivyo batahuri ikintu kimwe koresha umwanya numukozi ariko aragerageza kugwana kugira aronke umwumbati w'abana koresha umwana umuntu ariko aragerageza gukora agaragaze bwa buzima abantu batabona bya bintu abantu babumva ku migani babibone bigaragare sindi umusazi ndi umuntu akomeye cyane neza cyane kandi ibyo nkora ndazi yuko hari abantu bitungishije kandi bishima akavuga ati naka ariko ariko kazi yego
uraho ukaze muri Hit Top TV anytime mwanya wose wavyifuje para ku muri Hit Top TV kuhinjira nikibazo sinzo gusa umwanya wose wavyifuje
nikibazo
haruguruwe harugura urahawi urahawi kaze ko biri kose kindi naco reka ngamukuru wawe ndakwifurize gutera imbere mu kazi mukuru wanje nawo mu myaka ndaze neza ko blessing zawe naziro nsi kuvanga itanga
ndasavye umpezagire re nawe ndasavye umpezagire
ndaguheza ndakubless
meza gire na uri uri mukuru wanje meza gire meza
gire bon imeza je kugweza gira ko naje kugweza yanje ku bless
oya
meza nimba je nasho kugira ati twicaye dukore ikiganiro bless ya mbere ni bless ya mbere ni yo kandi ndakwifuriza gutera imbere
urabona yuko udashaka ko ntera imbere kuri ki wanse ku meza gire
igituma nshobora kuguhezagira mu gihe ata je naje ubwanje sindi imana sindi kimbe
meza gire kiri kuko yahezagiye double j
eh
AKES ko yaguhezagiye
eh
hezagira na uko mpezagira mpezagira kandi utabikora uzubugira garagaje yindi izindi SP bya bindabantu niriko ndababwira acha babitabura
okay jewe nka Landry Promoter ndahezagiye uno musore koresha umwanya ndamuhezagiye kubananya tera imbere mu kazi kiwe no kubandanya yihangana no mukwihanganira batumire ndetse ndamwifurije kubandanya atera imbere mu kazi ndetse no mukwerekana icyo ashoboye biciye mu ngabano yiwe na kare kajya na ujyo katamugoye kandi mu gufungura nta ufungura atarushe uyo yafunguye yarushe aje kuzimu ndanamwifurije na madil menshi ndanamwifuriza kuzokura karenga na Landry Promoter agakora ivyo tutakoze cyangwa ivyo tutarashika akabikora kandi turifuza abandi nkawe benshi ndetse turifuza yuko mu mukurikiranira gufike ndetse muka mushigikira mu kugwa vyo barimwe ndamwimfurije imihezagiro mishi from God ku mujyango wiwe ndazi neza kandi umukozi mwiza ndanamubabariye mu bisanga byose barankoreye ndamubabariye ivyo yamvuze ko visa atari bibi byiza na bibi byose ndamurekuriye uno mwanya ndamurekuriye cyane kandi gwero no munsi ngiye kumuba hagufi nkuko bikenewe nkuko we yavyifuje ndabakunda cyane asante sana
uruno muri iki gihe ngiye kumuba hagufi ndabakunda cyane asante sana my brother
asante sana
urakoze kwemera kugiye kumba hagufi mu gihe byari byitwaye kumenya
igituma nanje ngiye kuba hagufi no kubera ko witahuye nakunze mentalite yawe twigera tunanirwa ndabakunda cyane ndabakwibusa ko hotel new again ihari ku bwanyu ndetse ifite ama hotel meza ibitanda byiza ndanakwibutsa ko tuzaza koga woga mu piscine nziza bigagenda fresh tubashimire cyane gose ntwigera turanirwa kiretse yo twigirisha ndabakunda cyane